Hari ibintu bitanu byabaye kuri Mariage ya Edisson. Abantu benshi mutamenye. Odeta na Edisson bari bakundanye imyaka irenga ibiri.
Habwo ni miki?
Urabuye ba? Bari bakundanye 10 ans imyaka irenga ibiri. Reka nabwire basi action yakoze kwa Edisson atawundi mustari yakoze. Man Natacha yarugikanye bahasha y'imiliyoni. Ezi!
Singahe? Indwi. Indwi.
Aya ngaha ndazi uri sutwo ushaka kurabaho nza gukubita pause. Ezi! Izinga.
Umunani.
Tekana. Yari bahasha ivyimvye y'amamiliyoni. Nukuri ni zina y'Imana. Edisson azomberi cyabona.
Ane. Oya,
zari. Amamiliyoni.
Isaac TV.
Hari ibintu bitanu byabaye kuri Mariage ya Edisson. Abantu benshi mutamenye. Uno musi ibyo tugiye kugarukako. Kuko indwi ni indwi yahariwe Mariage ya Edisson na Odeta. Arashobora no iza kubera iki ugarukanye dossier ya Edisson na Madame Wiwi. By the way, reka dutangure mu kumukeza. Kandi ntangure mu kubaramusa nawe. Murabona ngire natanguye. Cyeritwa as a classic kuri kamera ndi kubina Drizzy rero. Uno musi dushaka tuvuga ibintu bitanu mutamenye kuri Mariage ya Edisson. Kandi benshi babisiguye ukutariko. Ngarutse ngaha kugira ngo ndabisisangure neza mu minota itarenga 20. Gusa icambere. Mariage ya Edisson icambere. Mariage ya Edisson niyo mariage ya mbere. Yavugishije abantu ku rugero mpuzamakungu ku mariage yose amaze kuba muri entertainment. Drizzy nimba mbeshe aramvuguruza. Niyo mariage ya mbere imaze kuvugisha abantu benshi muri entertainment. Like tuvuze ati mariage zakozwe bafi zose baragize mariage, bande bose barakoze ama mariage benshi. Ariko nta mariage yavugishije abantu vraiment. Nka mariage ya Edisson yahoze. By the way, congratulations. Niko bavuga congratulations. Mana isi ni juru. Congratulations kwa Edisson na Odeta. Benshi baragarutse cyane kwa Odeta. Oh, Odeta ashobora kuba muri uci imyaka Edisson. Mbe ndabaza ikibazo mwebwe muko muraturaba. Mbe murazi imyaka ya Edisson. Murayizi imyaka yiwe. Drizzy abantu ndibazi ni imyaka ya Edisson. Avo yuko rero mujija umuntu mukaje ibintu tuze kwanza turafata kwanza ibintu tubishira ku munzane mubira ati mbega uyu bafite imyaka ingahe uyu bafite imyaka ingahe. Ikiri kintu cya mbere abantu benshi cyari special muri Mariage ya Edisson yari mariage vraiment abona neza yuko irimo like yavugije abantu benshi kwanza abantu benshi bari bayinyotewe by the way kandi bari bayinyotewe na Drizzy yarani
aya gusa urukundo nti ruraba imyaka
kandi ibyo ni banatibagira ibyo rero reka tuvyihoze ikintu cya kabiri umva cyambere yarumva yarabaye famous cyane yaravuzwe cyane kubera yuko kandi cyatumye banayishaka cyane abantu benshi no kujya kuntu ari Mariage nyine wabona ikintu nyine Edisson nyine aguma bamucaru wanyere kuri social media icya kabiri ariko Drizzy umenga abantu benshi bari banyotse kumenya umusheri wa Edisson. Niyo mbiri mu byatumye Mariage ya Edisson igira vibe
razi uko atanu kwezi kwa hezi apfa yuko akora Mariage nta kwezi ko ari bwahere abantu babonye umusheri wiwe.
Urumva yamwerekanye ukwezi kumwe hama acara gira Mariage ni byiza cyane. Reka ndabwira ica kabiri Drizzy abantu benshi batazi kuri ibya bintu ijya Mariage ya Edisson na Odeta. Odeta na Edisson bari bakundanye imyaka irenga ibiri.
Habwo ni miki?
Urabuye ba? Bari bakundanye 10 ans imyaka irenze ibiri.
Habwo ni miki?
Ariko mwavuga cyangwa mumenya mu minsi
mu kwezi kumwe agira Mariage.
Ahubwo Edisson arakomeye.
Agiye yari yagiye ku mupresidenti wabo. Umunsi atangura kumwerekana.
Niyo yamwerekanye. Ikintu rero vraiment cyarantunguye ndabyumvise ndanabimenye abantu benshi vraiment byarabatunguye wanashima. Peut-être nawe ushobora kuba atavyo waruzi. Cya gatatu. Edisson. Kuri Mariage yiwe ni by the way Drizzy ndakusabye reka abantu ma image neza ngine hari hameze ndimo hari hasa neza bari bahadekoye neza byabere kuri la pirogue kwanza la pirogue uraza mahera bakote. Drizzy yone hazi byajya hari
ijya dekoro warayibonye.
Reka ibyo ntitubikomante ko cyane kuko urumva benshi barabyiboneye si ibyo kurinda kuvuga
gusa bahava bacyo bavuga ngo none ni yaramahera y'umu diaspora.
Eh, mara mu diaspora cyaje kuvuga. Edisson mu diaspora.
Ujya mukobwa.
Ah, madame wiwe. Ivyo rero kuba mu diaspora, kuba atari mu diaspora, nta na kimwe bihuriye ko ni nkundo. Kuko reka nabwire kintu kimwe. Burya abantu baritiranye ibintu. Drizro urazi yuko wowe Driz na ubunyeri naho ubukunda ni umukobwa afite amafaranga ngana gute.
Eh.
Na nwa mukunda ni umukobwa afite amafaranga gute. Tous les jours wowe wa muri umugabo. Tous les jours wa muri umuhungu. Tous les jours wamufise jambo imbere yiwe. Narabaza yuko abya Drizi atambwira ati Sheri umviriza ntuve mu Iran have mu Iran. Kuko rero kwamurusha amafaranga. Ijo na namwe rero bihuriye umukobwa kandi kindi naco. Turigishwa neza yuko abantu banditswe mu ikomine. Vyako vyangu vyako.
Eh.
Ntavyiki ntavyuyu ntavyuriya. Byose bari vyiwawe. Ijo rero urumva ko atana hamwe bihuriye like hari gice cha madame hari gice cyo mushinga ntare burya mariage ni kugwa n'umuntu umwe naje mu cyangwa umunyumvishe yuko na koti Edisson yamba yayiguriye n'umugore abaze bari sonera ma byose bavyambiswe fresh ico ni ico ni cha kabiri bambe ico ni cha gatatu cha kane Drizzy kuri mariage ya Edisson harabaye utwensorite uturero nitwishaka guteba ko gato utwensorite twabaye akantu ka mbere na kantu ka Big Fizzo kuririmba Drizzy ni waruri
kajya
kamera
kajya ko kabaye ubwanyu
kwanza da tere nkuru Drizzy bari bamwanyi
kajya ko kabaye ubwanyuma atundi twabaye ubwambere nuko ata mu cameraman n'umwe yari yemerewe kwinjira nta n'undi mu photographe yari yemerewe kwinjira
ah atari Ibra wenyine
atari Ibra yari kara fotora hajye
none kubera iki yari organization ya staff ni bari bashaka ko bimeruko
nyene sinzi usangira
ntibatahuye
ko ari mariage y'umustar.
Eh, no mara jo mustare mushamuza mukavuyo ko mwishage ngo mukamere. Ata autorisation mu fisi.
Ko no mustar.
Eh, no mustare gabara bisaba autorisation. Nare za ngo no mustar chuzi kamere ko ushaki. Nimbo je gufata ama image yo paparazzi gusa. Rega abantu baza mu rubanza kugira babifatira ama insolite vyagenze nabi gusa.
Na ama insolite.
Ivyo rero nivyo banse.
Na ama insolite aragukunze. Nico
naragikunze no kuba abana barakunyuzuye kwanza ntukamere gato. Aho gushimira mara kubora bataragusa we hanze.
Oya, ufite bache baza kumpamagara baransabye pardon.
Barakubo.
Eh baransabye pardon ti. Ba twa twumvise ko bakwemereye ngo kamere ni bon.
Usanye
nashitse kuri portage. Cha umusiti ujya wa security. Charambira ngo umuntu yambaye ngishati ya ruje ni pana yera. Ngo mbujije ko yinjira.
Izina ryawe bari baritanze.
Umve mapema.
Location ninge no rwamba byose bari baritanze. Urumva rero ariko attention ivyo je rigana organization nziza. Kuko nta kajagari kari kuhaba urumva ko security yari ipanze neza. Eh ivyo ni organization ya bien
urumva
niba. Ni bashaka abantu bose bazi baduka bigira ivyo bashaka. Kandi urumva felicitation kuri committee ya Edisson barabipanze neza bya bintu. Kandi urana ko babyitondeye cyane.
Ya byari bimeze neza.
Bari baripanze neza cyane.
Naho bavuze ngo simbizi ngo yarashatse kugira ngo tujya dufoto twasohotse ubwa mbere tubi ngo niyo yadusohoye
simbizi reka byonze
abantu noneho gushyira simbizi muri
komite ya Mariage ati rero ntiyarabikwiye. Okay sawa uno munsi tuce tujya muri affaire ya Fizzo. Affaire ya Fizzo niyo yavugishije abantu benshi. Fizzo yari mu star vraiment kwanza shout out kuri Fizzo ariko kandi kuri D1 abura ba star baje D1 Big Fizzo Natacha inde undi yaje undi star yari hajya ni inde Driz
ba DJ Fani ba Fani Lavine
aha Fani Lavine muri sinema aba Sabasi
ba Sabasi ba Bere ndo wayo
abere yaraje hajya bere yaraje
eh abere yari
hajya yinjiranye nande we ko Fani Lavine yinjiranye nanu
zinyana none abere yo kunjirana na Fani.
Eh
oya
ara barahuza ni
sawa oya nana gaga
acha gusa kuraba umuntu yari ari hipembe ni abere yari inde
sha bere yinjiye ari wenyene
yari wenyene
ah ego kweri yari
ari kuvuma yitiza muri zijya nkumya kinisha
oya
eh ari kuvuma yitiza muri zijya nkumya kinisha muri sinema
oya
akinjira urabona antri hanu zingene zari tese reka basi tuvuga mantri yishe muri rya mariage harabantu binje hajye baberewe sana umuntu wa mbere top ya mbere umuntu wa mbere yinjiye muri rya mariage abere urekanye nabageni kwanza abageni bo ni bagenda rubanza abantu wa mbere binje muri rya mariage baberewe umuntu wa mbere ni Fizzo yarafuse boss Drizzy Fizzo nawe yaragufuse Fizzo yaradufuse turibura mana Fizzo arabego
Fizzo arabego
mana Fizzo aramba urastire aramba aka still neglige nta birefu nta ki nta kajagari abastilisi bose bari bari hajye bamonye Fizzo bavuze ati wewe she
big yeah na DJ Fanity ntica imbere ya Fizzo
sinzi funny na wati DJ Fanny na wati turi kumwe fresh ariko yari ari kije ndiko nivura kwa ki Fizzo atakiza mu evenement na madame we
madame we ntari ino
enari ino ah okay sawa yo ivyo kumbe tuzobimenya ariko rero reka tujye kuri affaire ya Fizzo Fizzo baramuha ijambo enako ndavuga abinjije baberewe nayimvuze Fizzo wakabiri Fanny Lavigne yaraberewe vraiment
n'urya musheri wiwe
nta musheri mureko samura tugora no rask yaro musheri wa wapi
Man,
no muza makuza
yitore. Nuko nyene ntashatse ku camera ma insolite.
Minda kubaza.
Ya uyu mujama wanje tusi najya mwari kubibona.
Eh. Cyari byahi? Ariko tujya dufotowe. Garabonye dufoto twa no raski na Fanny Lavigne.
Eh, natubonye no.
None Fanny Lavigne hagera afite umushere. Eh?
Scenes.
Abana bira je n'akutovugitsi ndatso bijamwe abantu benshi binjaje bari baberewe benshi
ya bari baberewe
na sabasi yari yakubise ko bya iboro vyiyo vy'abahindi
gwa rubanza kwa bana wo mu muji
urabona ko gwa rubanza ruri top frame kandi hajya rero uje wambaye nabi waramaramara wacha wisohora
kwa muyabitse
eh wacha wisohora kabisa yagira kiretse apantekote bi wacu nibo bari biyambare nyene kawaida
ne bari bambaye nabi
eh
bari bambaye nabi
none z'apantekote yacu nyene twimereye Pantekote nabi ref.
Ega ni wabambaye nabi
nyene. Ah, sukwamba, sikesho kwambara. Ega kwambara nabi, bivara ninge na ubisigura. Ariko twa turavuga basi kwiyambarira neglige like.
Yeah.
Ah. Naho no kwiyambarira igunira nkigira birakuraba. Uvuga ko nambaye nabi ntambaye nabi birakuraba. Rero reka nje kuri Fizzo. Fizzo baramuhaye micro shadris. Aririmbe. Bambe atavuzi.
Aramutse abageni.
Aha, kandi bamuhaye micro aramutse gusaba abageni.
Yeah, no mupeti wipi piano hari. Aba yashizemo akamento.
Ah, ariga umva, ugiye mpeti wa piano. Yagakubisemo hatanguye nuzenya. Hatanguye Fizzo. Fizzo nafashe mikro araguruka. Kuko umva Fizzo ntiyashaka kuba mu ijambo. Ariko Christian Savia ati yaramutse abantu. Ramutse Big Fizzo. Yamuhamagaye Big. Big yaramutse abantu. Fizzo nawe ati sawa reka ndabaramutse. Moyo nivuta mimi na wewe kwa chana.
Ash.
Atara basukamwo Superman.
Ubupeti wipiana bayatoyega.
Ubupeti wa piana barayikubisemo. Rero ikintu cyabaye. Ariko aririmba. Bizagura kwibonera biwacu atagiye kwipiana. Atagiye kuva kugisoke. Narakunze cyane Edisson. Reaction ya Giz. Yari reaction y'ubugabo cyane. Reka nahuze abantu gato ikintu cyari kicibaye. Kujya mwanya. Normal bingire ingire bimeze mu mariage ya ba Pentecôte cyangwa se mariage ya urazi ko ibintu byo kwemera bigoye Idris abantu bose arafite ingire bemera afite ibyo bemera rero idini rya Pentecôte hari ibintu peut-être batemera
ya biriho byinshi
harimo peut-être n'ivyo byo kuririmba mu mariage abasani ibintu by'imiti
wewe hajya hari ama insolite menshi abantu batamenye ntibigeze bamenya ko bajya ba Pentecôte banse kwinjira kuri World Beach ntibigeze bamenya ko
kuri World Beach barase kwinjira muri World Beach
hari picha wigeze ubona y'umuryango
oya kuri Road Beach ni uzenya shawe nyene
hari picha wigeze ubona ya pare na marine bari kumwe n'abageni kuri Road Beach
ye yari Edisson na madame wewe nyene nibo binji
Natacha yatanze club d'Irak bagende kwifotoreza yo bavuze bati mukinjira
eh
dutanze
Musa bizivyo risiguriki. Ni ah ujya kwemera nibanga vraiment. Kwemera bizibanga ryaho. Kwemera bizibanga ryaho. Nitwo bajija, nitwo vuga imbo, nitwo bifata nabi. Ariko kandi muri modernisation ahisigeze vraiment. Nacho vyari bitwaye Idris. Musa sinzi.
Rumva, bon yagize n'ubwoba kugira ivyo kubera. Bagiye hari yabataragenda guheza igwa mu rusengero. Rumva yavuga ati bagataha bataramumpezagirira
eh
ariko nkiyaba yari yagiye mu rusengero ariko uvuga ati je ndagenda umushake mutahe
eh haje club dira kinibinji
oh yeah
nibagiye yo
na Road Beach hinje abageni gusa bararahiye twen twinjira hano hari piscine twinjira hano hari hotel
abaguma binjira koga bari gusa ariko kandi uvyumvise ko arabisigura umega birumvika Eh none ahantu hera bo binjira ahantu herana gusa. Urumva niyo Pentecôte yacu rero iyo. Urumva rero
rya piroge urahazi ko binjiye.
Mbega kwemera we. please kwemera bifite ibanga rini
nyatari
cyo rubare nuko Fizzo yarageje hajya aririmba nukuri je narumiwe umujyango w'umugore bacha bari hagurukira bose bari isokera ariko drizi bijya bintu bavuze ngo ntibatwikuruye sivyo ibi ndabivuguruje aya makuru ngo ntibatwikuruye siyo
baratwikuruye
baratwikuruye
oya batero yetujya duseke bashira mu modoka kya duseke twari hajya hanze nyene pembeni nkuko
Tuya
duseke. None Ibra niwe yari kara foto.
Kari nta
mafoto. Bijya byose biheze. Edisson yaciye abwira Ibra ngo ta.
Cho.
Ibra yaciye ata twaratahanye.
Kubera mu migenzo ya Pentecoste wacu ntivyemewe.
Oya bari basohotse none hari kutwikurura abantu.
Kubera Fizzo. Fizzo niwe yazanye kwa serera.
Ata.
Superman yarakoze ibara. Nuko rero urumva Ivyo upedete zorongo mwatumvugisha Edisson nimaze twemerera twumve cyo gusara kuze Edisson yaciye amusaba pardon Fizzo sha kuri post ya code yaranze ati Fizzo wihangane akaciyemwo wora bitabura
none pardon yari kuyisaba Fizzo cha pardon yayisaba bajya mu muryango w'umugore
navyo wamenya ariko Fizzo ni umustar ati pedete sho kwa umuryango barayazi ivyo aho hi ariko Fizzo ati za kuyimusabira kuri rezo sosyo kuko Fizzo niwe yari hajya mandu azi Fizzo gira aririmbe kuri mariage wa mahero muri ariko yaratanze kado idasanzwe
ariko Fizzo yararirimbye yarahejeje
yararirimbye kandi Superman yari kubise yose Drizzy kadundura rero sha bugya Natacha cyemuze murande kaje Drizzy ndivugira Natacha wanje nukuri muze murare kaje Natacha nzenda mwivugira kuko je abantu bose barazi ko Natacha genda mwemera kandi impamvu genda mwemera Natacha nta bijya vyuku ngurumva ngurumva Drizzy
uri chawa wiwe
je Natacha ndi chawa no apana chawa Simungure jambo ya chawa. Je Natacha ndumuntu wiwe. Like ndamukunda ndamwemera. Impamvu ndanamwemera rero reka ndabibabwira. Kandi sishaka kumukundisha abantu ku nguvu ariko reka nababwire basi action yakoze kwa Edisson atawundi mustari ya ikoze. Man Natacha yarugikanye bahasha y'imiliyoni. Ezi.
Singahe. Hindwe. Hindwe.
Aya ngaha ndazi uri sutwo ushaka kurabaho nza gukubita pause. Ezi. Zinga.
Umunani.
Tekana. Yari bahasha ivyimvye y'amamiliyoni. Nukuri ni zina y'Imana. Edisson azomberi cyabona.
Ane. Oya, zari.
Amamiliyoni.
Basi nufate ko zari 10 kuko savye yavuze. Igiharuro kimwe gushira ku busa bungahe?
Butandatu.
Ubona umuliyoni butandatu.
Umuliyoni. Urumva majya mu make. Natacha ndeka ndabwirikira impamvu rero Natacha gena mvuga abantu yuko normalement reka n'abastari biwacu reka n'ivy'imiziki n'ivyiki ariko hariho bujya buzima bro busanzwe usanga umuntu ukura musupportinga usanga umuntu ukura musupportinga ugasanga arafise impact arafise icyo arafasha
yeah
Drizzy raba nko gusupportinga umustar raba nko kwereka urukundo ufitiye umustar hama nawe wakora evenema ibi ari mariage ibi ari iki ukacukora nkijya kintu yakoze umustari nkana bro amafaranga aragoye kino gihe kuzana ama miliyoni bahasha
siyo
yarari kwera yari muri rya collab ariko
arakora envelope yonyene muri banke bakaguha karimo amafaranga arenga umuliyoni
ibaze urumva rero yarafashe amafaranga ama miliyoni menshi acaratwara kwa Edisson Ibi rero ni ibintu byiza cyane Edisson wewe mu kuryoherwa yararyohe ku buryo yashyira posting avuga ati nukuri je ndabuze n'ibyo mvuga kuko sinanzi ko umustar nka Natacha yonyereka surprise nk'iyi hajya rero gutarahari urazi ibyo yakoze kuri mariage ya nuzenya ya ujya kuri buja filme ninde ujya mu DJ Zira Cool we yazanye impene yambaye ikanzu azana amuha envelope banuzi bagisa barabizi niho bari bisigura yuko rero Natacha n'umuntu umweretse urukundo arakugarukana urukundo kandi niko biteza kumera burya nimba hari ikintu giye king stress adrize kinshisha ku bastare benshi namanda kivuga iminsi yose ndabazwa no mustar ukorera cyiza ntare yajise
basa
apana ngo kuri cyiza ari yajise basa ariko ihende uposting akantu kabi ihende gusa uposting ati kiri kuyateye inda urangire management kwirukako ni example hands We may handle posting at
any check it to my petty measure. Who sang about posting a negative goose?
Kuberik is shabu.
Is shabu, don't posting ya so indeed in Bonzi.
Si Hari, I'll make a mega be mura.
Ziga targets also to correct my Facebook about a zibon.
Ariko Natacha, bro. Now you are creep page if
you follow him.
Imre, Arakomantati, Merkuon, Yamana, Merci. none ivyo gashaka ivyo ivyo tuma abantu nibamukunda wowe udakuza umuntu nk'uyo ubugwayi ukandi ubugwa ngwara y'umutima arabantu bagwa ngwara y'umutima y'inzigo bizi ndagushimire reka je ngarukize nga nashakambira abantu nivyo bintu bitanu batamenye kuri Mariage Edisson je ndabashimiye cyane rero je ndagiye mu ndi bikogwa ndirize wakoze cyane watwaze neza ntwaruhishije n'abantu no munsi
byari bintu kabaruhishije
kandi vraiment tubanaye duke dutera intege Edisson ihangane burya Mariage ugize Mariage indwi ya mbere ya kabiri biraryoshye eh umwaka wa mbere biraryoshye inyuma y'imyaka ibiri ingumu eh isaye ko wihangara wiyakira merci bien gira subscribe like na share ibyo biza bubatse we nka dizi ngaho na nivyo
kandi tubimwifuriza ibyo by'ingumu
urumva ingumu none izibana zitakomanya amahembe zo
zibana zitakomanya amahembe
ari umugani bavuga ngo izibana zitakomanya amahembe ziba zisemana uyu rumugani wanje nciye urakoze cyane gira subscribe like na share kuri Isaac TV amanalize rero turugiye toyagwize cyane kubigenda biravugwa hijya nino kwisi merci bien ciao ciao
Isaac TV, oh.